the stadium. You are not madam.
Mbona umetembea na unga hapo Eriko? Ni ya nini unga?
Nasaidia wakenya wenzetu hawana unga.
Okay.
Mimi naweza afford to go.